Inti se meshe na meji na mekai nya waya ejo.
Who is like unto thee?
to thee.